sinifuza ko wangirira impuhwe ndifuza kunyubaha
wiseka ibyo ukeka ko ntashobora
tegereza urebe uko nabikora
ndi umukinnyi
ndi umuhanga
ndi umwe mu bazanye impinduka ushobora kuvumbura nta cyantangira
mu nzitane zose nishakira inzira
ibi binyitezweho byose ndabinesha
byose binyongera imbaraga
navukiye gutsinda
kandi
navukiye gutsinda